chukwo kikie biamo mairo adeze melody abiala nozo bulu no bichi doctor benardi eze bunafo okwelogu Bapando, Bapando no zubuluo, Bapando, umi bone merika o, namabiala, chubu kike kile.
Chicken! sobro gimi Babando Doctor pelo agobo Muafo ebema Kedi ne busifo local government area Azofolo Human and brass debts Doctor Banyere Mwalawo Number United States of America Ewa Mukano Wetsuya Akarugo Wasama Ahusike Nodimanke Wubu Made Obu Kwenye Nenyero Bodo Yaka Napa Dome Bodo Ije Ije Ije, 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 oi! Combo. Na Saint Joseph Catholic Grammar School. Osi kona ya. Webanye. Famous Zikting Grammar School. Kino no zobolo. Oka kusilala biafra.
Jupu kikanye kele.
Sana motana guma kukwa na loku nobi Owe banye St. Charles Training College Kedi mamisha Mkwa, 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 mkwa
'77.
Doctor Webby don't see. What's it gonna ya work on ye? Mba America. Eba uka ono weba nye. Ula mota. Gana po. Santa Ana. Get in California. USA. Wewe mwita Asambodo Nye basara Ogu beke Wayo wayo
Ye dima dima nwo Gidi gidi gugu iseo
Mahadum Kedina Stockton California, USA Ewa oka anwa kwa winye ya Asambodo za Oga Baliru Abwada Husi Namba California Na Nevada Kenina United States of America
Jide la kanenye nye kale ke na na la na la Okwa no chief jok to be na dezebu na fa hope lag Onyanyi no no biya hey Owo papando humu ibo ne melika Papando no jobo lo Mwambo cha handala hope lag Mwezi hudu la se Mwezi hudu la se Mwezi hudu akwa Menu gushi teti, anambara si teti, imo si teti, hiponyi si teti, habya si teti, hadese melody, hey, ashikanyi hali ya chifu, dakuto banadi, hezebu na fahoba laga, hey, mwachuku jejimba, hey, genuti, 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 kununulu, 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 kadoto shiburaku, webu na karuhubundu ya, Ogwe Amerika ko shibura kunatala ozo bolo yije 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 let's go ukwa 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 oya
Kanye kele
flock and adores, who trusts in the Lord, we find a new strength. There we soar high on wings like eagles. There we run and not grow weary. There we walk and not faint. Aya, 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 aya. Hey,
Jubu ki kenye kele. Jubu ki kenye kele. Jubu ki kenye kele.
Hey, pwe guru muna vanu. Adesi me lo diana kwa ha. Ona, 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 ona.
Hey, ite maya maya.
Africa,
Chukwebuka,
Shidura kimisha kio Kabadi nebuo Nime odokuo Yebu beba datarale Oku oronu aisi bila maka oru mmepe obodo ndị a. Dr. Okwelogo bubatara n'obodo ya ka dị obi ụtọ ọzọ ụbọlọ. Igwe Nnamdi Oruche dị oke ife dị sekande and his royal cabinet ji wee chie ya echichi n'ọnwa September n'ime arọ 2007. Echichi nke bụ nke nga ezigbo onye osisi pụtara ife abịa sanwụ kpakpando ọzọ ọbụla kpakpando isuafia kpakpando ndị igbo bido eri Ancient Kingdom of Agunori a renowned USA based pharmacist Nwankwacha Andala Okwelogo Nweze Udulasi Nweze Udulabu Onaburu Diki Teboyaju Onaburu Ago Ifo Unono Ogbuo Nyelago Afunwe Lotenda Ifele Silka Pisi Diyanon Popo Chey Iche Iche Haya 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 onye mama na Rotary International USA Club Igbo Association of Central California Club n'otu ndị ọzọ gasịkwa otu ụmụ nwanyị na California USA nke aha ha bụ Pillar of Catholic Women Organization ọzọ ọbụla ha nyere Dr. Okwelogo akara ụgwọ nke mara mma n'ime arọ 2009 e nyekwara ya akara ụgwọ nke ndị oyibo kpọrọ Congressional and Senatorial Honoree for Dedicated Leadership and Community Service. E nyekwara ya Centenary Award nke ji wee na-echeta okwu ụka bịara na ọzọ ọbụla nke gbara afọ narị. Chai! Oya! 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 Egwu! 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 Ngwa! Una funa na Dr. Benadi si n'ụlọ mara mma wee pụba n'ama.
Chukwu okike anyị ekele Chukwu okike anyị ekele Chukwu okike anyị ekele Chukwu okike anyị ekele
Hey!
nu di cuco, o di cuco. Onye chinyere zi nwanyi nguria, no di ofere, cha 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 cha.
Chief Doctor Okwelago.
Chukwu jiri ezi nwanyị wee chọọ ya mma.
Lọlọ Amara Babando Ugo Simba Ọma Mmụmụ Omoli Ndụ Babando.
Rima Rabidia Oyoyo Chukwu Okike Bia Magosigia
Ngwale Kwanu Umu Ama Chukwu Okike Bia Majiwecho Chief Dr. Biladi Yezebu Na Fokwa Lagoma Chala mucha Nuria is in Fresno State University graduates Ijoma Megan registered nurse Chukwu Nonso Princeton University graduates Ndidi Amaka University of California Davis graduates Wanaka Nikki Olympia Harvard graduates
Mana ọ sịkwa ngwụ nụọ na ndị enyi ya bara ọba mana ọ gwa na-ekene kenecha ndị ọ maara na ike ekene agwụ ya chei injinia Maazị Ken Okereke onye omejọ agọ kpakpando kerere gị ọ Austin Kalo Abara Kalo Ndi Owudu Mapando kene runuwa Anye kene bezia Chief Godwin Akubua Efine mwayo dodo Awu china chungu yijiji Dr. Waladu kene regia Pastor Uche Abakwaba Ezenia on the shadow
Chukwu Okike anyị ekele Chukwu Okike anyị ekele Chukwu Okike anyị ekele Chukwu Okike anyị ekele
Edwin Ajebo Agabidu Dau tu pe la ducă la răghi Anienge nebezie Chief Steven Omoyi Agariwe Nibu wajiribu Abando kine regio Vicent Nidu Kogo Machine me Abando kine regino Riakogi Lolo Moses Newi Kedumaka Chief Odibo Gompo Ndo Mwasi Fumeje Toto kene regi Wete nebezi Dr. Chas Ubuoju Ozi Bando Ije 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 Oi First Lady Doctor Kulago Kenerunua Ose Kwam Kenereya Doctor Sam Odiaramba de Ziemba Gina Nologi Ochiora Doctor Chinedum Mr. Humility Gino Riagogi Lolly Joma Osodi Eme Napando Kinerunu Kedumaka Engineer Oke Alison Nalolo Mbozi Alison Dr. Bulago Kinerunu Hey Lunine, din America. Mbibai, nikon tu nambo. Wesi nandi anyi doctor kwelo go baroba. Mano singulu. Mokwa ne kene kene chandi oma. Yike kene agoya. Okode. Mano kene runu nine o. Chupu kikanya
Chupu ki kanye kele, ah, chupu ki kanye.